Badziwe Online TV.
Tikulandirani pa Badziwe Online TV.
Mwaswera bwanji kwina kuli konse kumene inu muli.
Kuponya mavoti kupitirirabe mu mzinda wa Lilongwe makamakatu imene ndi convention ya Malawi Congress Party ndipo tavilani zambiri kutsera mu
kuvota ndipo kukumbira kuti adakali Holomo atuluka tilalowa mu Holomo mmene muku chitika nchito imeneyi we can say kunena kuti it's still a long way tukanza kuti mwina kuvota kukhoza kutacha ma 2 o'clock mamawa chifukwa anthu about 1700 amene akuenera kuti avote pakadali pano ulendo waenda ku ndithu koma tukhiwe kunena kuti it may take 2-3 hours kuti amalizitse zonse zimene zikuchitika kumene tinangofuna kuti tikudziwitseni kuti kuti chikuchitika ku ku convention ya Malawi Congress Party nzota ndi uyu amene okhala ti wa folokoloko koma aliyense chidu chake chili mkatimo palibe amene watuluka aliyense chibi chake chili mkatimo mkoza kuona kuti zakudya zikadali pomwepa palibe ndithu amene wabwera kudzadya ti ameneyi so ndi zimene zikuchitika kuno kuti ma delegates sopano ayamba mkatimo kuvota ndipo akamaliza kuvota ndiye kuti ayambano ntchito yowelenga so we are hoping kunena kuti kuvota kwenikweni kutha around 2 amene at the pace imene ikuyendera ndipo akatha kuvota kumeneko pakhalano kuwerengera so we might be here probably until 3 o'clock or 4 o'clock in the morning kungokamba za chitetezo mmene chilili kuno sikutungangobwera iyayi kuli asilikali ndithu afuti monga mmene mukuonera mkanemamo winaso waitchera kale mkulu ndamona waitchera kale mfuti ndi akulu amene amadana kuoneka pa TV ndiye mukuona atembereza nkhope zawo kuti tisajambule koma ndi mmene zikuchitikira kuno ntchito yovota ikupitirira ndithu akuluakulu kukambirana akuluakulu muli bwanji mkatimu
mwabwinobwino kwambiri
kuvota navo kuti kuli mkati
kulimkati ndithu ndipo tikadapitiriza
palibata pamutsi pano
palibata kwambiri pantendere zobwira asilikali ndi amemuonawa palibe zobwira zinanso pano ayi kuvoti yathu yende bwino kwambiri ndithu
amene wandi ena mwa anthu amene ali pano aliyense kudikira aliyense akudikira mkatimu situdikira mkatimu
kutiili papapapa kuti kodi zikutha bwanji apa tikudikira ndithu
ayi chabwino koma mumva tizoyenda bwanji mkatimu
mkarimu za yambamo anduvura yamba mkarimu
hii ndiye ndi mene timanenera kunena kuti pamene tikulankhulira pano tsopano ndi mkati mwenimweni apa ndi pamene anthu amalowera kuti afike mkati mmene pali apolisi ndiye kumaonetsa identity card yako komanso ukhoza kulowa ndiye zonse ndithu zikuyenda bwinobwino kuno mavoti ali mkati kuponyedwa ndipo akamaliza kuwerengera ndi pamene tidziwe kuti kodi zayenda bwanji koma ti ndi mipando 8 yoyambirira imene akhale anthu akulimbirana usiku uno ndipo zina zipitirira mawa mwamva kuti zikuyenda bwanji mkatimu
mkati mwono ndasete na mvepo na mbuna wato zotane kwa matango vazo wata ayamba kuvota ndo
oho ayo chabwini
inyo ya mwena limene mwuru za zota
iya ifetufusa ini
iya inangasino mwuru ka mwene mwene sinalo
iya indi endi mwene ti kushitira tumafuna kuti ti kambirani zatu ti mve kunena kuti kuti zikuti bwanji so ngati mwangu tipeza kumene tikunena kuti voting is underway kuno ku Bingu International Convention Center ndipo kuvota kumeneku mula anthu ambiri mmenemu ndipo ngati mwina ayamba about 30 minutes ago ndiye kuti zititengera about 3 hours or four. Kuti amarizi tuchitira ina ino amene mmadzuka mwina kuti muone kuti kodi chikuchitika kumeneku nchiani. Ndi mzanga Wanda Msisha komanso Jonah Pankuku. Tingo ndi mafotokozera kuti it's a long night.
It is a long night actually. Chifuwa chokuti akuita na ma district by ma district. So zimezo majitika mabili puwa matakalu wa district jama itana antu. Ndi akaitana antu aja. Akumapezeka kuti anthu acha kumapita ano nduka ima pakalaini ndikuvota akenda kakuita anaso anthu ena ndi akuita na anthu ena ndi kuti tichoke sanjo kafika kuchitipa ai nditule ndoda kalipo komano anthu akuvota and at the end of the day I think anthu adikira kuti aone kuti zosatira zienda bwanji.
Yeah, so ndi ntchito yakulu imene ilipo pano ndi mafotokozera kuti simipando yonse imene ikuvoteredwa usiku.
Yes.
Yeah.
I think pali akaphatikiza kukhangati alipo 18 koma pachatu makhandi first deputy president,
yeah.
Second deputy president ndi kuti kuzafika secretary.
Auti ma deputy sa kuvota usiku.
Eh pa maujeni ya.
Wait, ndionena amene amena ma positions amene akuvotedwa usiku uno ndi ati.
Pali udindo wa first deputy president.
Yeah.
Wa second deputy president, secretary general, treasurer general, legal advisor, director of women, director of youth.
Yeah.
Yes. I think about eight.
Yeah.
Yes. Yes.
It's a slow process. Sikuti kufulumira kweni kweni.
Aye.
Yeah. So we might be here for a few more hours.
Tikambe zojezera.
Ine nakenza kuti mina 3.
Yes.
Tifaka kamaliza kuvota ndiye kuti ayamba kuwerenga.
Ine nalowa ndi mkulu mkati.
Eh, ineso ndinalowa pacha.
Yeah.
Eh.
Mumunaza tawa.
Yeah, naona kuti anthu auti yangana kwambiri.
Ati we are exposed. Zimbuye mathawira ndi we are exposed. Uli pachi mwanji.
Yeah. Ngasi pamene ndakhalapo anthu amangu bwera ano akuyangana.
Kodi mulipo pa delegate?
Eh, kodi ndimwe ndina kuona aya. Zili pa japa.
Ife timazone ngati kuti chikupita ku mapeto kenaka pene matuluka ngura kunena kuti ma delegate toseno tibwere no tizitsetsereka kumabwera kuno ndi maona no eh I think idakalipo.
Yeah, inakalipo.
Ah, idakalipo.
Inakalipo.
Idakalipo.
Koma tena kuti it's orderly.
Yes.
Yeah, we must say it's very orderly.
Yes.
Yeah.
Chifanyo kuti siku nzadzanthu sugulu. Mene unena mucha amaitana pali winaka kumaona kuti line jaenda bwanji kena kamana itana ndi maina ena ndi akuita na voters room cha nthawi imene matuka ine kuti akuita na ma MPs.
Yeah.
Eya ndi amapita ame kuti akavota kuvotera tu kayamba kuyambirira kuvota kose kukafikira mbali ya uku kamafika kumapetuku ndi kuti wamaliza then aitaneso district ina aitaneso mpaka na malizi mene manene amucha ai ndi tudakalipo apa mpaka na banda kucha.
Yeah. So kwa ino amene muku yembekezera kuti ku Bingu International Convention Center chikuchitika nchiani ai ndithu it's a long night. Ndipo marizatsi sikuti atuluka anytime soon.
Ai. Ehe. Ulendo dakalipo mene tikunenera mumungu yerekeza kuti mwina mwake mwina mmatu filimu
mwina mmatu 3.
Yeah, mene yeah. Nanthu
akulo mwina so 4 o'clock.
Mwina so.
Yeah.
Komano tikhalipo mpano nangati pange bwanji ndi meti ndafusira iyi.
So so.
Wembekezera iwo azigona machira malamu
matuka. So so.
Adira ife khale maso.
Kwamene wa dzuka pano.
Kodi zakuchezera zayamba?
Eh kanga rino anthu abwera no
dzuka uma ti.
I think amene ndamena vota tsopano.
Amene wa?
Eh kanga ndamena vota.
Ndani ninjala kusuka kuti kanga mbuyo.
Hayi. Acha kuyi. Awutereza. Awutereza. Ya ndi kwamene wango dzuka kumene pano. Mm. Munga uze zotani za msonkhano.
Ileo nali ndi mayi nalowa nkatimu. Kunja kuno mukamankhula microphone choncho zimaoneka ngati kuti zopheka.
Yeah.
Koma mkati mwenendo na nkhope za amene akupikisana nawo.
Yeah.
Tension ndithu ilipo.
Tension
imene amene makamba ndi wanda sungane neletu kunena kuti ineyo ndamene ndadutsayi.
Yeah.
Utha kusweka NPP ndithu.
Yeah, zoona.
Kuoneka kuti the competition ilipo ndithu. Koma chinthu chimodzi chimene chikundisangalatsa ndichonena kuti order. Tukamano za dongosolo.
Mm.
Pakoneka kuti chipani cha MCP
china panga dongo solonitu labu na mudizuma ina kwenye kwenye na kudi kulipe simpiri gidi nkatimo so mene umani unakuwa na tina kwa maone santu kuliza kuja za kare kare omota kwa utama kila maraini mu hako utama kia kudi njia kama chosi zira chosi zira
zaigidwa folokolo
nkare kare nkare kare ok aji na kwenye na kudi dijara ok kumano aliese ifini terikedi yo ndo magamba za kandidati kuma ifini terikedi yo ama galizina kutu yuko ni wanga uja zintira
munakamba za ndinamba za pa online kuti a Moses Kunkuyu asinta mpando umena kupiki sana
yeah that's what our reporter Kathy Maulidi is yes. Not for Rosera ama piki sana pa udindo uja wa first deputy president
yes.
Kuma we are told kunena kuti akapiki sana pa udindo minali anali nao wao campaign director huko pantu
aizamazi
nkuteka kuteka kuti kutaiza mazi nthawi zina tikakamba mwina tisanabwere izi kuti kuti nthawi zina umatha kupaona ponina kuti pano nthokhalabe mwandendere koma ngaonaso penapo kuti I think apo why ndi mwina nkuteka aiwerenga mantu ndotero
ndio ndio vuta banda
ndio ndio vuta
umazaona ngati ugwitsa umazaona kuti I think mwina
hata ndi kwetsi mwina nakhaba simuja monika ngati wafupi
ukaimilira umazaona kuti ayi mamuna ndiza kumpachulu mwina ayichinja
ayichinja
ayichinja guys ayichinja
oho
ndit
I think apo why ndio mwina nkuteka ayiwerenga mantu ndotero
ndio ndio vuta banda
ndio ndio vuta
umazaona ngati ugwitsa umazaona kuti I think mwina
hata ndi kwetsi mwina nakhaba simuja monika ngati wafupi ukaimilira umazaona kuti ayi mamuna ndiza kumpachulu
mwina ayichinja
ayichinja
ayichinja guys ayichinja
oho
ndit
yeah so President Chakwera atakalipo mpano kapena anyamuka
amene dali nkati mu tidaona akunyamuka kutuluka
ndi
sidudziwa kuti angupita kunga angopumula kuti abwiraso kapena basi wo awe
kwa lero koma mu
follow machoka mu hola chokamo mapa program imene akuti akamaliza zo satira ndi paimbidwe nyimbo ya
okay ukapanga check anthu ambira kuti kotatu pa koma apo muna mayanga na mbuyo vuzeli mutu wawina ndi wawina usikusanjikiza na anthu atopa anthu akugona koma I know kuti chinkuza mau chikangoli otsogolo kuti kuti okhatamaliza kuwerenga tufuna kuti yembe kulengeza zotsatira anthu amene achadzuka
adzuka
ndi two so anthu atopa koma ndikuona ngati kuti kuli expectations kuchembekezo cha wanthu nchachikulu kwambiri ndikunena kuti nchachikulu chifukwa chonena kuti makamaka positions akuluakuluwa ndikamba udindo wa first deputy president komanso secretary general
koma
pamenepa ndi pamene anyamata anathamanga kwambiri ndi pamene anyamata anapanga invest kwambiri ndiye ndikukhulupira kunena kuti
pamenenso alile kwambiri
chifukwa zidakangana ma 300 ma 200,000 mpaka zinamva kuti 500,000 imafika pa 1 million ka delegate so adzidi akaokhetsera zonse zimene zija zotsatira zikhale kuti zakhangatuli zawapatsasana ndikukhulupira kunena kuti pang'ono pokha mapana ndo aine amwedwe odyezerapo
ndimafuna ndiwerenge some of the comments akulemba pa times 360 akuti Kunkuyu waichola osamagona bwanji ena akunena kuti
kodumva
kudumba nkofunikira kwambiri umadzawerenga
nga yako yomwe
ntchito ilipo ndithu live from Changuima traditional authority Chikwawa amene wandi Maxwell Chingwa anthu sana gone wina akunena kuti times 360 ntchito inuyo mukuigwira kudos Lawrence Katunga kunyumba kunyumba kuli njala basi iwe chabwino pali zambiri zimene anthu akamba I just wanted to read some of our comments zithunzi zimene mukuzionazo atutobano ena amena vota aduluga kulandirano ntentandefu koma ntentandefu iwakhala pano nthawe tali
asakutenthaso
ya
wazizira
chabwino
koma nomwina chimusi so chimene mangofuna mwina nditangu nena apo ndichokuti mena akunzera akunza kuti poyamba anthu anazolowera zokuti mwina akavota position amawerenga kunena kuti wawepo apambana wakuti
yes.
Koma pafuna kuti awerengere pamodzi zimene zapangisa kuti musunga choke
isunga choke
isunga choke
chifukwa akanakhala kuti mwina awerenga za first deputy president atena akanama anakama
mwina komaso ena so zikanachita so mwina influence mwina pafute dule pena apo
somana
kuti wanga wafa apa apa ndipange choke koma pafuna kuti anthu avote zose ndi ambe kuwerengera pakamodzi kuti I think anthu akamba kulira zi agana wose pakamodzi sikhala yolira mudzi mudzi ena kusangalala ikhala yokuti
adzilira jointly
ikhala joint
Suziwa kuti kodanzanga pa first deputy president painda bwanji
adziwira pa pakamodzi
oso adziwira
pamaliza ndi awerenga ndi kuti ngati pakhale kusangalala zisangalala pakamodzi komanso olira metu kunena pakhala ka joint kulira ndithu kuti namatontozana kuti life goes on
ngati mwango tipeza kumene yango kwana kumene tsopano 5 minutes past 11 Central African time tudzoti maiko ena ndi mawa pano ena akutsuka kumene koma kumalawi kuno ndi 5 minutes past 11 Central African time tikunena kuti we have a little bit more time tili ndi nthawi yochulukirabe ndithu kuti tidziwe zotsatira za masankho kuno onse 8 akuponyera nthawi imodzi ndiye sikuti tidziwa zoyamba zachiwiri onse akuvotera nthawi imodzi ndipo akamaliza tidziwa zonse nthawi imodzi atachita bwino chifukwa mukanakhala mpungwepungwe mmene uchi
ya chifukwa uyerekeze kunena kuti Brian alengeza za mwina paja pali kagulu ka azikhale mumba asukwa atangoti angolengeza kuti wawina apa ndiwakuti ndikuti already mukhala kachisokoneso mkati muti kuti awina
ananena mayi ena tinakhala nawo mwimwe mwakuti izi zinde zabwino chifukwa kungoti adziweza munthu mmodzi mwalo wake anthu ambiri mu
ukhoza pezeka wina wakhumudwa
zokuzoonaamba
kuti sanavote kwinako zitausokoneza ifa ikafuna kungochitira pakamodzi komanso akamba kuwerenga matizaziso alengezereso pakamodzi
so kwa amene mufuna kuti mudziwe za mmene zotsatira za masankho ziyendere we still have more time
yes.
Tuganiza kuti mwina around 3 o'clock in the morning kapena mwina 4 o'clock in the morning koma ife tikhalabe pompano msisi mnanena kuti ife tinafusira imeneyi
ndimetinafusira
imeneyi yomawuzana
anthu amati akagona tchira malamu kudikira kuti ife tawuze ife sitigona
zona
ife sitigona tikuyenera kuti ife tigona tikawuza anthu zotsatira zimene zayenda kunoko
ndimangofuna tiyankhule ndi awiri atatu tibweranso ndinu satalikire tingomva kuti zikuyenda bwanji atsogoleri ukuyenda bwanji msonkhano
msonkhano umene
uluyenda bwino
uli bwino ndithu
wachokera kuti kodi
inachokera kwa sungu northeast
sungu northeast
okay
anthu atuluka bwino mene mukatimo
atuluka bwino zona
atsogoleri msonkhano mukuona bwanji yang'anani ukakuonera uli pa tv
msonkhano ukuyenda bwino zedi mkatimo chifukwa ine nani momwe muso ndava ndikufuna so ndibwerere momwemo ngoti muli ntchito chifukwa kuti pali malo ambiri oti munthu avore zomwe zikutenga nthawi yayitali kuti munthu amalize
kuti avotera anthu ambiri nthawi imodzi
yes almost anthu 14 nthawi imodzi ndithuli ndithu
ayi ndiye tikadalipo mpano ayi zimatha zimatha atsogoleri ti live pa times tv msonkhano mukuona bwanji usikuno
msonkhano ukuyenda bwino kwabasa opanda
eti
kwabasa
zita bwino mkatimo
kwambiri zotsinatsina sizimalephera nthawi zina
zotsinatsina sizimalephera
ngasale safuna wine zotsinatsina sizimalephera
athinga achita bwino kuti avotere onse nthawi imodzi koma
zoteroli kuvota sikukutha ifika mpaka mawa chifukwa pano opa tuvotera anthu 18
kodi ndi 18 soma
18 tikozabe atavotera anthu 20 chifukwa panga indozi hinzekesitese dr raso asichakwera ngati president wathu wachipani ndiye pali honorable
Kazombo wangodutsa oba ndopikisana naye
okay
ndipa no pa rungwa pa menali ameti ku afote la yenye ni ndi 18 ngati 20 azovu nawo ndi tulota
ai udakali usiku wa utali ngatokoza uyu mwachokera kuti wa
ine ndikudetsa
limene la kudetsa eh
kwenkwene kwa wo baba urembo
ndaona kuti ali limene la kudetsa
sunga yipena yimeneshi
kuti mai sunga ndiro
iye kudetsa basi baba urembo kuchipereka kwa lokola zana sanya kwera
ai chabwino
chifanyiri bwino bwino
ai chabwino
chidaro mbomba chifanya nkhanda kemene ai
chabwino
zikomo
makusha kuti bwanje kudetsa
kuli bwino mbara raso ili Oho. Eh. Wodut brand time ibeza.
Acha bwino.
Muime vajimbi yako.
Acha bwino.
Zikomo.
Ndatokoza. Iya hi ndimene tikuchitira pano kulankhulana ndi anthu osiyana siyana. Mafuna tiyangulenda amayi awa. Amayi musathawe. Mafuna tiyangule auri ati bwere apa. Nsonkhano kuenda banja amayi.
Hayi nsonkhano kuenda bwino.
Ndeti.
Ndithu.
Mafuta kare?
Hayi sina vote.
Oh muka vota koma?
Eh tika vote.
Oh cha bwino.
Ndithu ndithu.
Amayi muri kwa?
Tibwino kaini.
Sokhano kuenda banja.
Hayi kuenda bwino.
Oh.
Eh.
Mafuta kare?
Sina vote. Tiba ya tujaka ya baba ndi.
Tujaka ye.
Eh ya.
Hayi cha bwino. Ndimene our tubwera. Tubwera. Tikudziweni ti Lifetimes TV.
Hai ine ndine chizengera ake. Eh tuti kuno kunsonkhano.
Kuma ine madelegate.
Ife tife madelegate.
Ine madelegate.
Yes, tife madelegate.
Oh, mojo kera kuti.
Ah, tachokera kuti longo kwa mkuno kwa ya 25.
Oho.
Yes bwana.
Zuenda bwanje
sokhano. Ai uli bwino ndipo ndikupe router bwino ndithu. China chijose chiri nchimake.
Wayangana.
And wanga ndanzanga mene.
Ndanzanga mene wa?
Eya.
Sokho kuenda bwani?
Kuenda bwino kwambiri.
Oho. Ai cha bwino. Tikulankhula ndi anthu osiyana siyana kumva nkhani zawo komanso kuona kuti zikuenda bwani. Kuti tsono kudyerera msonkhano?
Inde kaya Brian.
Yangana nu. Yangana wakokoni. Kudyerera msonkhano?
Inde kaya Brian.
Oho. Pachokera kuti?
North North kuchitipa.
Oh kuchitipa?
Yes.
Nsonkhano kuenda bwanji?
Kuenda bwino kwambiri.
Okay, nkatimu zikuenda bwino?
Zikuenda.
Akandidetano awina nkatimu?
Athamanga thamanga.
Oho.
Moti tu.
Tisanga TV na pompano.
Akandidetano ndani nu?
Iwe ndivote kaya kwenye bwanji Brian.
Iya hii ndimene zikuchitira amayi tikudziweni ti Live pa Times TV. Inuso ndakandidetu? Inuso ndakandidetu? Ndisakandidetu? Mwangu kwenye zombira mbanja?
Eh.
Ah, chabwino. Nsonkhano kwenye bwanja afu?
Eh, kwenye bwanja kwambiri. Ndipo simene timazi yembekeza, siku lake ndi leloli.
Oho.
Ndithu ndithu.
Mayembekeza lazota?
Kuti tisinthe zinthu. Timange kuti chipani chikhali chokomera wina ali yes.
Oho.
Ani mwaona nokha inu ya plan. Mkati mucha. Nkhope mene zikupangira.
Zona.
Eh, tu. Ndi panopa tikukosa chipani.
Oho.
Madera wose.
Madera wose?
Madera wose. Tikumanga chipani.
Ai chabwino.
Eh.
Ai amene wondi ena mwa anthu amene tayankhula nawo siku uno. Muli bwanji malume.
Ine malume edu ndiye bwino ka inu.
Ai tili bwino mochokera kuti.
Ine ndachokera ku Baraka tu malume.
Oho.
Eh.
All the way from Baraka.
Exactly.
Nsonkhano mukuona bwanji madzulo anga.
Nsonkhano utu uli bwino kwambiri.
Eh.
Chifukwa bwino umene wosoti wangoyamba leroli.
Oho.
Nthawi zinozayo. Koma wayamba chifukwa cha mmene alankhulira president athu. Ndi zimene zaonesa kuti nsonkhano umene uwu ife tindi chiyembekezo kuti tipanga zinthu zolondola kwambiri. Nalingana ndi mmene zinthu zili.
Ah chabwino.
Ndithu olemeze.
Timnangu kupatsani sample kuti muli kwa bwanji wawo.
Mtsogoleri.
Amatirimoni anthu pa television. Zina lanu kumene mochokera.
Ndatokoza kwambiri ine ndine Boniface Kadzamira, membala wa region pa Central Region. Ndili kuno ngati delegate kudzakonza chipani.
Kuni na MPso?
Former MP.
Former MP.
Yes.
Nsonkhano wayamba bwanji lero tewa.
Nsonkhano meneu climax ya nsonkhano ndi speech ya president.
Okay.
Apereka speech yomanga chipani, apereka speech yopereka chitsogolo cha chipani.
Anthu atuluka bwino mmene mufanira kumva kuti voting is underway.
Voting is underway, very peaceful. Ndipo anthu atuluka paibe amene adandaule aliyense akuvomereza malingana ndi mmene system ikuyendera mkati mu very democratic
mwa transparent mwavota kale inu
ndiye sinavote.
Okay.
Hey.
Usiku una mukuvotera anthu ndi maudindo wanji
maudindo akuvotedwa usiku uno ndi 20 ma directors okhaokha 20 directors ndamene akuvotedwa
lero kuti a president chakwera ndi akazombo alowa opanda osusana nawo
analibe opikisana nawo. kuyambira ife tose achipanje menongona spaze chitipa tusanje likoma tu mchinji tinagwirizana kuipa ku president siti kusinta a president atu abidiliza ndamena imire chipani 2025 akazombo anachitika mwai kuti ndo mena maufuna analipooka ndiye resolution ya convention yakuti muntu amepoeka ama angolova ndovikisana nayo ndikumpanga indozi ndiye president was endorsed komaso onabo kazombo chimodzi modzi
ini mupikisana mpandolo wa samkaribu
ai ine yangu mwe ngati delegate ndito
ai tikufunenza bwino zonse zipo mukwambiri iye ai ndi mene tikuchitira kulankhula ndi anthu osiyana siyana kumva kuti kodi nsonkhano umenewu ukuyenda bwanji kuno ku Bingu International Convention Center anthu amene mukuwaonawa akulandira T amene anali mungatakhati kunena anali wa fologoloko koma tsopano akumwa pano akumandunama anali wa fologoloko ti koma anthu mwatangalidwa anthu mwatangalidwa
chilo ibwino ndimene ili mgalimo
kaa munayiwala kaye kuti
munayiwala zoti kuli ti
munayiwala kuti kuli ti
timafuna zoti kukonzeka iza tsogolo
zikukonzeka
zikukonzeka zikwambiri zozedi ndiposa mulipa munthu amene angadenda
zikonzeka ngati
kwambiri zozedi muli munthu amene adandalo kukazo lipo ndi munthu sakhotitsidwa
chabwino
koma ntchito ipo ili bwino kwambiri mkati
ine mwachokera kuti
ine ndilowachokera ku doa
doa ili pano kodi
doa ili pampano
amayi muli pa
ibwino kaye
zikuyenda bwino mkati mu
zikuyenda bwino
ayi tathokoza kwambiri tili pa TV apa tatemenukane tatemenukane mwuyanganewu mwuyanganewu zoyenda ba
bwino
bwino bwino
ndiba bwino wake wasatwa masowera zoom
ena sachoka yolira mmenemo
kulira nkulira ndithu kamali wasalira wanthu
zoona
munthu uyenera olira
zoona koma ena asatuluka okondwera mmenemo
okondwera akondwera okomoka komoka zawo
kuli pakokomoka
ukhoza okomoka
pakokomoka karimu
ino mkazi ukuwuzani kuti sindikufunani woti mwakhala zaka 5 years
zoona
simungakomoke
ukuza komoka munthu
umakomoka
zoona mkazi ukuwuza kuti basi zaka 5 years
adadi ine pano kukondani ndasira pati nde ino paja simtedo ndi ino ndife ndi fanto siyane fendo opima
azibambo
ndakena kumona mwafa zani
ezo kwani mwenye kena kutina kwenye
eastern region
mai ndani ino yo
ked chindevu
ked chindevu
chajitali yonji
iya hii zonsezi wairesi yake ndi ya Times timajeza ndi wanthu kunjaku amsisha anthu akondwera kwambiri kuti nsomadya nawo ndaona aujena kumananga ajona paja atu amakonda kamsima
nangama kabwanji sima palibi
ajona paja amakonda kamsima atu
asimidwa ndito
anthu akondwera kuti ndiwokondwa
yes
palibe amene ali ndi mangawa
yes
palibe amene ali ndi nkhawa sonkhano kuona kuti kukuyenda bwino
zimene zikhala choncho I think chifayika muta kuona kuti nthawi ija kumene pamakhala ngati pali zokhumakhuma zija anthu amafuna kuti zikhale choncho kuti pakhale kuti anthu akhale ndi ufulu kusankha munthu amene akufuna asankhe mopanda kuopsezedwa ndi so far I think zikuoneka kuti mmene momo mete timatuluka ife kuja ndokuti mukupanga ujeni mukupanga anthu akuponya vote yawo bwinobwino andikuyembekeza kuti timve zotsatira zonso mwina kuti zayenda bwanji yes so zayenda bwinobwino to this far
to this far zikuoneka kuti zayenda bwinobwino pena umadabo kuti sichitika
bwanjiya
so tinangotena kuti tiadziwitsa Malawi kuti Times TV ili konkuno the reason why we have also been quiet nkuti padali bejo likoza kunena
yes
paka dali bano padali bejo likoza kunena
yes
komanda na kuti ai
tipeleke kapu
anthu amazungulira zungulira ku TV ku kuti aone kuti kuti zvotabwanje kumeneko
yes
amai vavanena kuti ena akomoka kumeneko
chabwino koma definitely be anthu amva kuwawa
yeah.
Because masango Brian sungaluze masango and pretend kuti everything is fine osha ubikisa nawo akhubira kuti awina
yeah
akakha kuti munthu suda sizida kuendere umadandaula
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 yeah.
So we hope kuti mpana sizifika pokomokapo koma definitely ndiye kuti tiona kuti anthu akudani anthu akudandaula
yeah paka dali pano tiku sieni pomwepa imwina ikamafika cha ma 2
yeah
kapena ma 3
pamene pandi pamapeto pa update imene tinakubweletserani madzulo ano ndino ino amene mumatsatira chano chimene chili cha dziwe online TV tapangani comment like ndikupanga share.